ndabaramukije bakunzi banje nkunda cyane bakunzi ba No Repentance No Heaven TV ndabaramukije cyane aho muhereye bivanye naho muri ndago kinica kiganiro rero check the mic mugishikirizwa na Jewe mugisha Krista Benita ndatumiye kugumana nanje nguma ndababaza ibibazo muraza kuryoherwa ni ibibazo by'ubwenge bituma mumenya byinshi mugumane nanje ndabakunda cyane
I'm going to go to the house. Océanie. Ah, needs.
Ikibazo cya kabiri. Ego, ikibazo cya kabiri Gladys kiravuga ati shaka umbwire abantu baba muri Madagascar uko babita.
Limargash, banihe.
Kenza gata tu kiravuga urazi ijambo bakunze kuvuga bije
bije
ego nshaka umbwire urudomo rwa gatatu nugwaye
b I b
kandi cyakani kiravuga ati umukwa mukuru wa Bujumbura no waye
ah no cyanganye ni Bujumbura
bakunze kumva mu ahantu bakunda kuvuga MC ijambo MC mu majambo yose baza kari
MC
gari
3 MC akirancanze
nushimire cyane
merci beaucoup
urakoze cyane
sawa
ndakuramukije cyane
nanje ndakuramukije
urameze neza
ndashima imana
nitwa Benita
nanje nitwa Daniela
ego urakoze Daniela ndashaka kubaza ibibazo bingahe ke
na kibazo
urakoze cyane ego Daniela ikibazo cya mbere kiravuga ati nshaka umbwire rero le 50 urazizi
oya natsonze
oh my god
kabiri abantu bo muri Madagascar bitwa gute
Madagascar
ego
babita le mar sherji
Marche. I am the one that was busy.
Gake. Ego.
Okay, so I'm going to get a tattoo. Muri busy. Kaza chaka ne Daniela kiravuga ati umugwa mukuru wa Bujumbura. No why?
Umugwa mukuru wa Bujumbura.
Now it's. Jane Pavinit, who told her now.
And then to Patrick.
Where I got the China Patrick, Chan Berry, Kiravugati, Shaka Umgide, or Le 50.
Le 50, Burundi, this is Africa.
50
this is Yumvi, Yen.
Oh, Yadzirat, okay.
50. Hello, Europe, Asia, America, Africa.
Skype.
Inge. Ose.
Kenza kabiri, kenza kabiri kiravuga ati abantu muri Madagascar babitwa gute.
Icyo kirananira cha Madagascar.
Kenza gato kiravuga ati bazi ko hari ijambo bakunze kuvuga bije. Nshaka umbwire urudome rugira gatatu muri iryo jambo.
Nije.
Nije. Nshaka ne kiravuga ati umugwa mukuru wa Bujumbura no waye
wa Bujumbura cyo ntikibaho nicyo turimo ni capitale nyene
ah urakoze cyane kandi cyane nyuma rero Patrick kiravuga ati urakunze kumva bavuga jambo MC nshaka kumbwira amajambo yose en toutes les lettres
MC.
God have mercy upon us.
Ego shaka yongire abantu baba muri Madagascar kuba bitwa.
Ah. Tena zako bitwa aba ma Madagascarien.
Ikan chaka tatu kiravuga ati uramaze kumva ijambo bije.
Bije.
Ego. Ero ongire urugdome rigira gatatu bigize iryo jambo bije.
Bije. Ni de
akane kiravuga ati shaka ndakubaze umugwa mukuru wa Bujumbura no why
umugwa mukuru wa Bujumbura ni gitega
I don't know
nsanye marero the hell sinzi ko ukunze kumva ijambo bakunda kuvuga MC wari it shaka ngiye majambo yose MC cyo bisigura
MC
ba
man
MC kwiki cyo kibazo kigoye sana ama uko bigoye nuko nyo twa tutabimenyereye umva ngorane
ariko basi ndagushimira
yego vraiment
urakoze cyane
yego
akora mukite cyane
ndabara mukije
eh ni mashaka kwidendera abakunzi
amazina yose cyangwa amazina yose
idisak
yeah it's your boy Brezaiji ni yo amazina yanje
yego urakoze cyane cyambere Breza cyaka ombire le 5 kontina
atanu
yego
Afrique, Amérique, Asie, Europe, na Océane.
Ego kandi cha kabiri kiravuga beze. Nta kambira abantu muri Madagascar ko babita.
Non, je saute, je kirana ni.
Nta kiravuga ati yakunze kumva jambo bije.
BJ
ego ambire urudomene rugira gatatu muri iyo jambo
BJ
je ikaze cha kane kiravuga ati nshaka ambire umugwa mukuru wa Bujumbura
umugwa mukuru wa Bujumbura
ego
oya
kamwe ambira
ni naho
okay kana sa nyoma urakunda kumva jambo MC ego cha ambire en toutes lettres
maître de cérémonie
Reka ndagushimiye cyane Blaze.
Oh merci.
Urakoze cyane. Mukite cyane.
Yego na mahoro.
Urameze neza.
Yego meze neza.
Je nitwa Benita sinzi ko nawe uko waba kwita.
Je nitwa Irakoze Ibrahim.
Yego Ibrahim. Kandi cya mbere Ibrahim cyavuga ati nshaka ombire le 5 kontina.
5 kontina di monde.
Yego.
Ya mbere ni kontina Amerike. Asie. Océanie, continent indien et Afrique.
Et tu sais, tu as quand même vu, tu as 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 vu, tu
as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu,
tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu,
Ego.
Kambire urudome rugira gatatu. Ko kwiyo jambo bije.
Bije urudome rugira gatatu. Ni de.
Kaza cha kane kiravuga ati shaka umbire umugwa mukuru wa Bujumbura.
Umugwa
mukuru wa Bujumbura.
Mukuru wa Bujumbura. Mukuru wa Bujumbura.
Kesa nyuma kiravuga ati bakunze kumva ijambo MC
Yego
Saka ambire rero dans toutes lettres uko risigura
MC MC Nta nyinshi yacyo mbona
Chai
Chai Tumwe Ibrahim
Yego murakoze
Murakoze cyane Nakora mukite cyane
Amahoro neza
Urameze neza
Cyane gose
Witwa gute
nitwa Kelly Mukamisha.
Hozi bibazo bikeya Kelly.
Nta kibazo.
Tambe kiravuga ati nshaka umbwire le 5 continents du monde.
Il y a Amérique, Asie, Afrique. Ziranda divagi.
Akabiri kiravuga ati muri Madagascar babitwa gute? Nawe. Gatatu Kelly kiravuga ati nshaka umbwire ijambo bije. Nshaka rero umbwire rugize bije kwa gatatu urudome alphabet.
De.
Ego ikaze nshaka ne nshaka umbwire umugwa mukuru wa Bujumbura.
Nasukiyo bari ari itega.
Cha gatanu shaka umbwire mu majambo yose ijambo MC. Urari zakunda kuryumva? MC mu majambo yose.
Maître de cérémonie.
Sine cyane ke.
Murakoze cyane.
Ego. Ego bakunzi ganiyo check the mic ndabashimiye cyane kwa magumanye nanje rero ndabasabe umwe n'umusasa agiye sabone kugira ngo aze kuma abone ibiganiro byanje commentaire kugira abone kuri kumwe nanje ego ngoma ntange inyishu z'ibibazo bimwe bimwe ndaze mwaryohewe cyane n'ibibazo nagiye mbaza rero ndabahe inyishu kugira ngo murabe aho bakosheje nawe nibahura nacyo kugira ngo uzobashe kucishura ego ikibazo cya mbere cavuga ngo les 5 continents zitanu z'isi ni Asie, Europe, Amerique, Afrique, Océanie. Ego, cyo ni kibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri cyavuga abantu bo muri Madagascar. Ndazi nawe ntabwo wari uzi. Babitwa le Margas. Le Margas, ego. Ikibazo cya gatatu cyavuga ijambo bije. Bije, urudome rugira gatatu rugize ijambo bije. Ni urudome de. Ego ikibazo cya kandi cyavuga ati umugwa wa mukuru wa Bujumbura ni uwahe nta mugwa mukuru wa Bujumbura ubaho ahubwo Bujumbura ni umugwa mukuru w'u Burundi ego hama ikibazo cya gatanu cyo cya nyuma yari MC gusigura amajambo yose ni maître de cérémonie ego murakoze cyane rero ndabashimiye abakunzi ba nawe repentance na event tv na check the mic ndabakunda cyane mukomeze kubana nanje ndabakeneye cyane muri commentaire mwambwiye ko mwabikunze ego mutanga commentaire ntabwo mbona ko munkunda duhure muri commentaire murakoze cyane.